ziguye zinzire ukari wowe wenyine umamahoro Yesu we zaryamani ziguye zinzire ukari wowe wenyine umamahoro Yesu we zaryamani ziguye zinzire ukari wowe wenyine umamahoro Yesu we.